bona ke tshwere bongs re go bitori
janta re go maskral bongs o boile bona
ba tshele bongs mo gore no o tshwere max o tshwere mashesha
mashesha
o tshwere
max bo tlase bona di last number ba shwe bona o tshwere
juice
ka tsela ma bi ala le ba nyana ba teng
o tshwere juice hape mo juice o re
bona ke tshwere juice mena
Next day.
Bona next day. Ka bona le ka ba tse.
Bona ntse nna ka fela.
A shitso.